Enyangezayo elamancamo elamancamo iyobibhubhudla inkehlo abayaziyo iyobikushintsha izwe lasesouth africa libuyela lapho okwakufanele ukuthi libe khona yithi abanikazi balo esizobe siqukulile silisa lapho kufanele ukuthi liye khona. Ngikusho lokhu ngoba ngiyazi ukuthi ukusukela mhlaka 16 kuDisemba ngenkathi senza isimemezelo kusukela ngalelo langa makuphela lonyaka ophelileyo izwe laseSouth Africa lashintsha lenye into namhlanje aseyona leyantelaliyiyo. Imbono yethu sonke iyahlangana kulokhu njengabanikazi beSouth Africa. Ngikhuluma ngokuthi nababethi hayi lona umlilo wamaphepha nje abazisindisi babethi i-fake organization babengazi ukuthi intukuthelo yethu isihambe yaze yafika kuwo yafika kubo bonke yafika ngisezindilozini zezulu bonke bakanye nathi bonke bakhuluma lokho esikukhulumayo kuhambe kwahamba-ke kwafika isikhathi sokuthi sithi akuhlangani umhlathi owazanayo. Angazi ukuthi ongeke abe khona kulo mhlangano uzobe ehlangene nobani yena ngoba thina umhlathi owazanayo siyobe sihlangene. Elamancamu kule nyanga ezayo yodela umakhasana yena wazibona ngokuzayo sizoyishintsha iSouth Africa ibe iSouth Africa yethu sonke
siphile ngokufanayo
senze sikufunayo sizwe ezweni lethu sikhululekile. Ngiyajabula ukubona iy'nsizwa zimila ngoba emini ngiye ngaphatheka kabi ngizwa kuthiwa ziyavimva endleleni ngabuza ukuthi kanti leli zwe likabani ngoba iy'nsizwa yibona abavikeli bezo. Saka into ebalulekile nokuhlanganisa indlu yakithi emnyama eyasakazwa abavakashi ababefikile la bezosibona bathola kumnandi konke kumnandi basale sebehlala unomphela. Jabula kakhulu ukubona iy'nsizwa sithi uma sesiyiqhenya thina iy'nsizwa-ke sithi iy'nsizwa amakhosi singasho amakhosi lapha ethizwe sisho ukuthi bona abavikeli bezwe. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga ey'nduneni, bonga kakhulu. Kufanele ukuthi uma sihlangene kubonakale ukuthi kuhlangene abomtshintsho okuzimilela kuleli lizwe lase-Afrika. ngiyofisa nje kancane ukuthi ngichaze ukuthi yini le ebangela ukuba size kule stadium sase-Orlando ngoba abaningi baya kulama stadiums amakhulu kakhulu ukuthi kugcwale wonke umuntu lapho. Kodwa uma usuthi uyabuka sekuphuma imiphumela, ngisho laba bebegcwalisile bawunamba ngemuva hhayi phambili. So kugcwalisa istadium kubonisa ukuthi abantu baningi kanti abanye bazele ukuzoyijabulela nje, hhayi ngoba bethi bazolukhuza. Nampo-ke sebeyangithinta njalo. Kuse-Orlando la. Isizathu esibangela ukuthi thina njengenhlangano umkhonto wesizwe ngeke sahamba siye kwezinye indawo, sizoza la e-Orlando ngezizathu ey'balulekile. Ngemva kwesikhathi eside silwela inkululeko singabantu abamnyama, kwahamba uhulumeni wobandlululo wabona ukuthi lo mbutho owakhiwa okhokho uyahlupha ngoba ufuna inkululeko. Futhi le nhlangano le sivumela amakhosi lawa abathi bona basebewehlulile abe kulombutho kuzobonakala kubona ngoba bazobuyisa izwe labo ngoba bona ilwela izwe labo. Base bethatha isinqumo sokuthi ayikhishwe emthethweni e-ANC, ingabe isaba khona emthethweni. Bathi isizathu salokho uthi lo mbutho uyakhula kunoma wehle futhi uvikela amandla amakhosi. Isuthi amakhosi uma kulo mbutho athola amandla angaphezulu kalawa angaba nawo ukulwela izwe lawo. Ofanele ukuthi sibahlukanise kanye nalo mbutho. Babiza i-ANC ngokuthi umbutho weziphekula zikhuni, beletha igama nje elihluphayo benzela ukuthi inkosi nenkosi yabona ukuthi uma ithi yaqhubeka ne-ANC kuzothiwa iyiphekula zikhuni. Eqinisweni abacindezeli babehlukanisa lo mbutho namakhosi ukuze baphuce amandla amakhosi nesithunzi sawo nokuhlonipheka kwawo ezweni lethu. Yenzelwa loo nto lento, kufanele sikwazi lokho. Kwaba ugadla okukhulu kwezitha kulaba babehola i-ANC. Bacabanga-ke abantu bekuseli ukuthi sizokwenze njani uma kunje, ngoba manje i-organization yethu noma umbutho wethu suvalwe umlomo. Thina-ke ngaleyo nkathi kwaku-1960 lo sasibasha sishisa be sathi masikhuluma siyisoda, sathi abaholi abangawathathi amazwi azophuma kubacindezeli, i-ANC ayakhiwanga bacindezeli, yakhiwa yindlunyanga. Sishisa sinolaka siyintsha sifisa ukulwa sife manje sifele izwe lethu. Sina kuthi ngalo mkathi kanti abaholi babexoxa ebumnyameni sebengene ngaphansi komhlaba ukuthi kuzokwenziwa njani uma kunje. Thina ke sasibasha ngikucela indaba ningayibuzanga. Sasithukuthele sifa siyintsha yombutho wesizwe uKhongolose. Sikwa nezinye iy'nhlangano esasikuzona. Sasithukuthele sayisintsha sasukuma saxoxa sihlangane sodwa ngaphandle kokujutshwa abaholi bethu. Sathi siyayiqala thina impi manje uma besaba belungu. Sekuphakathi no-1961. Lapho eThekwini sasishisa phela. Sifunda ipolitiki, sithukuthele, sifuna inkululeko yethu manje. Sabona ukuthi asintshontshe, sithathe esethu isinqumo njengentsha yombutho. Sathi sizoqala impi eThekwini. Impi yocelemba neyibhamu. Ngoba ucelemba babethengwa, babengathengwa ngokuthi kuzonikezwa into ethile. Wawuthenga nje. Sithi sizosusa impi abaholi bayoyingenela sesiqalile. Sathi sizosusa ngocelemba ku-West Street naku-Smith Street. Lapho khona belungu kakhulu nje ngomgqibelo. Sithi sobagenga sibagenge bayothi mathi belikhiphe ibhamana zabo sibagenge kuyosuka impi yomuntu omhlophe nomnyama. Ngale nkathi kibambene thina baqali bayo siyonyebeleka sihambe sishona emahlathini kuyobe sesiqalile impi. Kwakubungane kodwa kwakukuthukuthela kodwa kwakuyiqiniso. Ucabanga kwethuko lokho njengey'ngane abaholi bethu abadala ngoba sasithi nivumelani ukuthi i-ANC iyavala emthethweni yabelungwini ngobethu. Kodwa kwaba khona ubufakazi bokuthi abanye abafowethu base-Southern Africa ababethe uma befika e-South Africa bathola umoya wombutho wesizwe obizwa ngokuthiwa u-ANC bahamba nalo moya bafika emakubo bakha iy'nhlangano. Okukhumbuleka kahle umholi wayeqotho waseZimbabwe owahola iqembu okuthiwa izabu uNkomo. Abamaningi-ke amaqembu akhiwa ngaphandle aneleli gama amangisi laphaya eZimbabwe abona ukuthi le ANC wrong ngoba iphethe umoya wala eSouth Africa. Base bethi ke abayivala umlomo bayikhiphe emthethweni. Lokho kwenziwa eSouth Africa la yayisibonele kwabaseZimbabwe. UNkomo ke kwathi uma kwenzeka lokho walishintsha igama. Wathi lungile i-ANC yethu bayivalile wayesakha izaphu. Ngale nkathi-ke thina sisho lokhu sasidudwa naye lowa moya ukuthi asifuni ukwenza njengabaseZimbabwe sokuqhubeka isho u-ANC ayihlangane phezulu ku-45. Kanti abaholi bacabanga kanzima. Ingale nkathi lapho babethi sizokwenza njani manje. Lapho kwasukuma khona abaholi ababili abalalela abanye abantu abakhuluma ezinye izinto. Ubaba uWalter Sisulu, umholi wethu owayehlakaniphe ngendlela esimanga, okuyena owa-organiza uMandela noTambo ukuthi bajoyine i-ANC. Babemthatha njengomholi wabo. besangene umholi Mandela umholi uSu becoxa loludaba bafikelele eqinisweni elilodwa lokuthi uANC bavumelana bonke abaholi ukuthi akashone phansi komhlaba angaziwa kodwa aqhubeka asebenze lwelinkululeko. Kufuneka inhlangano entsha, bavumelane ukuthi inyathelo elizothathwa manje elokuthi kuliwe kuphume igazi ku-4-5. Bathi uma sebexoxile bobabili sebevumelene, basebethi ngoba babengamalungu esigungu esiphezulu i-NEC bazoya khona bayothula udaba lokuthi ayibambani akufofayo. Bacela ukuthi umhlangano olandelayo banikezwe ithuba, kwathi utata uSulu wena ke Deba ozolida le discussion kuba wayekwazi ukukhuluma. Nangempela wanikezwa ithuba, wayibeka indaba bengazi abaholi abadala nababemnkantshubomvu. Omunye wayemnkantshubomvu kwezepolitiki lapha e-Afrika nase-South Africa, ubaba umholi owaziwa kakhulu owayeyikomanisi kodwa futhi eyilungu lesigungu saka-ANC owayebizwa kuthiwa Moses Kotane. Wathi mayelalele le nkulumo acabanga ukuthi labafana bazobulalisa abantu, yini labayenzayo? Kodwa ngemva kwalokho sebebuyele uthi uSulu kubaba uMandela, senze iphutha ngoba sikhulumanga nale nkunzi malanga yepolitiki, sikhulume nayo qabeze, sisuke sayithatha kancane. Hamba uyophuza itiye naye, uyinike isikhathi ukhulume naye. Nangempela wakwenza lokho. Yathi uma sebexoxile wathi uKotane, sengikuzwe kahle ke manje, kule NEC meeting ezayo ulifake udaba, ngizobe sengingikwena. Nangempela balifake, yaxoxwa, baphikiswana isikhathi eside kodwa ekugcineni bavunyela ukuthi iqiniso le, isikhathi sokuthi kuchitheke igazi sesifikile. Kubalulekile ukwazi lokhu ngoba ngesinye isikhathi uma umlando singawazi singenza amaphutha namhlanje ayenzeka kwabadala, mhlawumbe ngisho abadala bangawenzanga ngoba singazinikezanga ithuba lokucabanga kahleshe. Kwathi ngemva kokuthi sekwenzekile lokho, yayisithi-ke i-leadership ye-ANC ngeke kulunge ngoba kwakukhona iy'nhlangano ezahlukahlukene ezazakhiwe ngenxa yobandlululo e-South Africa. Ngoba uma uyindiya noma umlungu noma uyikhaladi ngalezi zikhathi wawungavunyelwe ukuba seduze nomuntu omnyama. Umthetho wawuthi i-ANC abantu abamnyama bengavunyelwa ukujoyina labe ngikhulume ngabo. Base bakha-ke ezabo inhlangano, i-South African Indian Congress, enembono efanayo ne-ANC kodwa yayingakwazi ukusebenza no-ANC. Kanye ne-Colored People's Congress yamakhaladi, kanye ne-Congress of Democrats yabamhlophe, kanye ne-Trade Union Movement okwakuthiwa yisaco, le 5 eyayikuthiwa iwumbimbi ngaleso sikhathi. Kwaba khona ukuthi-ke kuyafanela ukuthi kuyoxoxa leke i-ANC ixoxe yodwa, kufanele ukuthi oza kwabo laba nabo babe ingxenye yalesi sinqumo. Wabizwa lo mhlangano owahlala ubusuku bonke ucoco lendaba bagcina bonke bevumelene ukuthi isikhathi sokuthi kuchitheke igazi sesifikile. Ngikusho lokhu bafowethu nodadewethu ngoba into esiyenzayo bangaba khona abayithatha nje ukuthi siyaganga nje kusigulule. Wathi mayiqeda ukukhuluma kanjalo yonke indlu wonke lamaqembu engikhulume ngawo athi elethu. Base kwakhe umkhonto wesizwe ke ozokhulula isizwe kudlimele ngoba umbutho obukhona ungahlekwa. Yilo mbutho ke umkhonto wesizwe owenza into engajwayelekile eSouth Africa. Kwathi abantu abamnyama babengavunyelwa ukuphatha ibhanga okwakuthiwe nje ngisho uphatha isagila masesikhulu amaphoyisa okwakufanele ukuthi abone ukuthi siyangena yini emlonyeni na. Uma singangeni siyingozi wawuboshwa ngoba sasiphuqe yonke into. Waphoqeleka ukuthi siyemazweni angabangani bethu asempumalanga ngoba asemtshonalanga abonisa ukuthi awabona abangani bethu. Eqinisweni umongameli uThambo ngenkathi ethunywe ukuyokhuluma nabo bathi beke bona baqeqeshe abantu abamnyama ngoba labantu baseSouth Africa iyihlobo zabo abangani babo abakwazi ukuthulena thina siyobulala abangani babo. Yingakho amabombo umholi wethu Thambo abheka eMpumalanga lapho ke safika sathola khona ukuqeqeshwa sakwazi ukuthi silwe endaweni elingenayo ngebhamu nathi ngayo yonke indlela okwakufanele ukuthi silwe ngayo. Yilokho-ke kwathatha inkululeko kwayisondela ngoba phela impi yaqhubeka futhi yayikhula futhi yayenza umonakalo la eSouth Africa. Indeke indaba ngengene kuyo kodwa kwaphoqeleka ukuthi kufike isikhathi lapho amazwe asentshonalanga evuma khona ukuthi akukhulunywe abakwethu ngoba bengafuni ukulahlekelwa ileli zwe lakithi. Bakhuluma-ke nabelungu labaphethizwe be-apartheid ukuthi akukhulunywe abakwethu. Sakhuluma-ke yilokhu-ke wasiletha lapho khona sathi sonke siyakhululeka-ke manje ngoba sasazi ukuthi uma sekukhulunyiwe kungenwa esigabeni sokulungisa izinto sokuyeka ukulwa le ndlela yokwenza bonke abantu bezwe babambe iqhaza ekuphathweni kwezwe. Sasazi ukuthi uma sesifike ngale siyofika ekugcineni njengabantu abamnyama sithole inkululeko ephelele. Kwenzeka-ke lokho kule nto abaningi abakubiza ngokuthi kwakuyikodesa. Ningeke imininingwane yakhona engeke ngangena kuyo kodwa kubalulekile ukuthi sangena sinethemba lokuthi lo government of national unity wezizwe zonke ezihlangene ozoba khona eminyaka emihlanu wendlala ucansi noma isikhumba sokuthi siqhubekeke manje kuyofanele ukuthi ngemva kwalokho ebese siyaphatha njengeqembu. Kulapho-ke sesiyokhuluma khona yonke into esiyifunayo silethe imithetho efunwa yithi. Yilokhu-ke ongabanga kusenzeka lokho kusenzeka ukuthi sesifike la esesifike khona. Sifike la hayi ngoba sithanda ukuthi sakhe umkhonto wesizwe, silethwe ukuhlupheka nangokubukelwa phansi ngayo yonke indlela oyicabangayo kuleli. uma sikhuluma ngokuthi abantu abaqasheki bathi ke phecelezi kuthiwa yinkonzo kuthiwa yi-unwat unemployment. Uma kukhulunywa nge-unemployment kukhulunywa ngendlu emnyama, akekho omunye kukhulunywa ngayo. Uma kukhulunywa ngabantu abahlala emkhukhwini yithi, akekho olunye uhlobo ohlala emkhukhwini. Uma sikhuluma ngomuntu ohlala noma yimaphi lapho kuthiwa kusemakhaya khona, uyaphoqeleka ukuthi uma ufuna umsebenzi ahambe aye kude. Ungasuka kwelakini eNkandla noma kumaphi uye eGoli, ufike uhole imali encane bese kufanele uzondla ulapha eGoli, uphinde futhi uwondle nabantwana lapha eGoli, ngoba uma usuhleli lapha awazi ukuhlala wedwa, ebese futhi uphinde uyokondla ekhaya. Umuntu omnyama kuphela onjalo, akekho omunye. Bonke or zonke ezinye iy'nhlanga zihlala ndawonye, zonke, awukho umuzi ohlala wodwa njengeyethu. Lapho ohamba khona ingane yakho izikhohlwe ukuthi uma ungena icabanga ukuthi uyinunu, ngoba ikwazi ibaleke icashe ngomama ithi mama nunu nunu nunu, ngoba ijwayele ayikwazi yaqala ukukubona. Umama unomsebenzi ukuthi ajwayeze le ngane ukuthi ubaba lo. Ingane lokhu imibheke ethi ngoba kushuma ibhekele nunu athi ubaba yithi labo. Kodwa emhlophe umuntu uthi engena nje emnyango ibishaya isingisi tedi isoyisondela. Thina sibekwe ekuhluphekeni singabanikazi beza. Obabamkhulu nokhokho balwa, ake sithi ke iy'khali zabelungu zazinamandla zasehlula. Ngabe namanje sisangehlula ngaleyo ndlela ngisho. Ingakho sekungasakhulu sekungasaliwa manje kuyakhulunywa, ngoba amandla asiyalingana. Isikhathi-ke lesi sokuthi sikhulume ngokuthi thina sikhululeka nini na kula makhamangela.